Ugboro na bofe na bodi ke otu na ndu ofu no hu.
Ogosisi amaje na. Anu me pesa si a ogosisi.
Wene mo ogosisi majie anu nu eju mo fia.
Ogosisi amaje na. Anu me pesa si a ogosisi.
Agwe jeje mba o melodi kana.
Ogosisi amaje na. Anu nu pesa si a ogosisi.
Uwa bi fe fu na ndu bu long kiti o.
Ogosisi amaje na. Anu nu pesa si a ogosisi.
Uju wono bodo judu nde ti bambu.
Ogo sisi amajena. Anu nefe sasi a ogo sisi.
Ewu. Eche tongu wa bangana.
Ogo sisi amajena. Anu nefe sasi a ogo sisi.
Oji a wosu muro boda julo yi.
Ogo sisi amajena. Anu nefe sasi a ogo sisi.
Waju putalo ne fuju anya.
Ogo sisi amajena. Anu nefe sasi a ogo sisi.
Ebe ife guna fufu balu gulu gulu.
Ogo sisi amajena. Anu nefe sasi a ogo sisi.
De jeje nda nana enu wavafia.
Ogo sisi amajena. Anu nefe sasi a ogo sisi.
Ikemba Nnewi dike dora mao.
Ogo sisi amajena. Anu nefe sasi a ogo sisi.
Onyu kwa garibo na mua.
Ogo sisi amajena. Anu nefe sasi a ogo sisi.
Akataka dika na basho guna nyau.
Ogo sisi amajena, anu nefe sasi a ogo sisi.
Mbadika tuegu, vogu agaragidi.
Ogo sisi amajena, anu nefe sasi a ogo sisi.
Oka kwa nishibu kana yeli.
Ogo sisi amajena, anu nefe sasi a ogo sisi.
Igweji dora lana banali omi onu.
Ogo sisi amajena, anu nefe sasi a ogo sisi.
Tonu no anebo gono gu boshi nina.
Ogo sisi amajena. Anu nefe sasi a ogo sisi.
De robu neju anu nuge.
Ogo sisi amajena. Anu nefe sasi a ogo sisi.
Analili oko sisi biko kuchi kwa zawu.
Ogo sisi amajena. Anu nefe sasi a ogo sisi.
Kamba tanu na shosho galu wa bulu bulu.
Ogo sisi amajena. Ugu na
ndudoji no chasho nuponu.
Ogo sisi amajena.
Baiti ima no valon.
Ogo sisi amajena. Ibo
shifialesh of human character.
Ogo sisi amajena.
Edeiti beyond human knowledge.
Ogo sisi.
That defied vandals and pirates.
Ogo sisi.
A freedom fighter, sacrificial lamb.
Ogo sisi amajena. Anu nefe sasi a
ogo sisi. A man must be a non-conformist.
Ogo sisi amajena. Anu nefe sasi a ogo sisi.
The threats of the halters will not intimidate him.
Ogo sisi amajena. Anu nefe sasi a ogo sisi.
A mekodu megwojuku, a violent tempest.
Ogo sisi amajena. Anu nefe sasi a ogo sisi.
An eloquent tongue that inspired the whole nation.
Ogo sisi amajena. Anu nefe sasi a ogo sisi.
When something was rotten in the state of Nigeria.
Ogo sisi amajena. Anu nefe sasi a ogo sisi.
He could not tolerate half freedom, half slavery.
Ogo sisi amajena. Anu nefe sasi a ogo sisi.
He declared that everybody would be a freeborn.
Ogo sisi amajena. Anu nefe sasi a ogo sisi.
Son of what and the richest man in the continent.
Ogo sisi amajena. Anu nefe sasi a
ogo sisi. He sacrificed his father's wealth for the cause of his people.
Ogo sisi amajena. Anu nefe sasi a ogo sisi.
The real Alexander the Great immortalized this icon.
Ogo sisi amajena. Anu nefe sasi a
ogo sisi. Also like Julius Caesar of Rome and Adolf Hitler.
Ogo sisi amajena. Anu nefe sasi a ogo sisi.
Seraphs and saints have all welcomed the great soul.
Ogo sisi amajena.
That I also honor the late author of things for La Part Novel.
Ogo sisi amajena. Anu nefe sasi a ogo sisi.
Who fathered the writing of African literature.
Ogo sisi amajena. Anu nefe sasi a
ogo sisi. Who produced the masquerade that is called Evu Forest.
Ogo sisi amajena. Anu nefe sasi a ogo sisi.
Also adored like the great William Shakespeare.
Ogo sisi amajena.
And yet my words cannot demonstrate his good work.
Ogo sisi amajena. Anu nefe sasi a ogo sisi.
Kudos to late Professor Chinua Lumogu Achebe. The prize of good work is eternal publicity. Ogosisha Majena, Alume Peshasia, Ogosisha. Onye metelu nwo kwo ya laru na ta chowalu medisem agala mebo buta kwa muta chowalu medisem nduri ko agari gwa pya chowalu medisem o magalu welo ko magalu welo ngwe chowalu medisem ngala bulu jo tu te soye chowalu medisem o ti fu ku ya fa gbeni chowalu medisem ata bu ko ne lo ntilo chowalu medisem Otaku amogi wejimpu me Chowalu medisem Mani tobie boya toto Chowalu medisem Ebita kwo nemeke bite kwo zo Chowalu medisem Mafon fojo apendo kweru mu wekwe zyoku Chowalu medisem Obwe nyiyaru nyoma hu Chowalu medisem Unanolu mo me weye menti po Chowalu medisem When you be a new sinner, daughter, Chowalu medisem. As a band don't walk who call, sin on who carry ya man, Chowalu medisem. When you have one yellow bibi called Duki Baye, Chowalu medisem. When you're young, Wafia will learn your wash or she go, Chowalu medisem. Or Duko Buzielu, maybe Fego, Chowalu medisem. Chili vechi chodu na na makoka, Chowalu medisem. Zie na wankute bute na pupupu obi, Chowalu medisem. Osi onyu gwo, webu nu bia we lobo, Chowalu medisem. Awake na lusio bubendengwe nu, Chowalu medisem. Epocha na ngendo didi ubo, Chowalu medisem. Manakwa gala nye dirongu ya, Chowalu medisem. Nso wune so wunye cholia, Chowalu medisem. Onye fion yi fena nko anyi wube ye Chowalu medisem Oko kon bon bo jok la boton wya Chowalu medisem Opo ki ma fi li yi fena ya po di li Chowalu medisem Ifo kwa jafu talo jani mi ye Chowalu medisem Ojo nye na na jongwe ye Chowalu medisem Ojo ya vo metu ino metu anya Chowalu medisem Onye wwe lo batu fio ti li yongwe Chowalu medisem Omo magu so nwe yokunichi Chowalu medisem Onye na atu nwe yuga duga Chowalu medisem Onye ti ko banya pobe Chowalu medisem Okuwa na si iko nyo kanguli Chowalu medisem Ofya na swankata nye punelo Chowalu medisem Ama yifo kwa lialu kwa wu Chowalu medisem Nezienu nonyi beli bako bansi onu Chowalu medisem Obelo go chobi bia ya gwanda wishi Chowalu medisem Aha Elise jire to raka Chowalu medisem Ijibu ofeke mwadi bia nalu negwe Chowalu medisem Elise jire to raka Chowalu medisem Dalu iji ma yife kulu mposi bo Chowalu medisem Egi sengire to raka chowalu medisem. onye na-agba ibi ọ na-eto afọ
chọwa alụmedisem edise njiri tụrụ aga chọwa alụmedisem
uri azụ ndụ nya ka ọ bụ ụkpụ na-agbado
chọwa alụmedisem edise njiri tụrụ aga chọwa alụmedisem
a na-adụ onye oriji o jiri obi na-apị mbazụ
chọwa alụmedisem edise njiri tụrụ aga chọwa alụmedisem
onye oge na-aga ife a na-efu na-arụ ya
chọwa alụmedisem edise njiri tụrụ aga chọwa alụmedisem
ọrụ ịgba arụ ga-eji eri ije oge na ịchọ
chọwa alụmedisem edise njiri tụrụ aga chọwa alụmedisem
aramata ego n'ụzọ
chọwa alụmedisem edise njiri tụrụ aga chọwa alụmedisem
ọ bụ emedo obi amụta mmadụ mma
chọwa alụmedisem edise njiri tụrụ aga chọwa alụmedisem
ma ọnụ ruru ogbenye ede n'ife nwanne umeru n'akwụkwọ
ede n'ife nwanne umeru n'akwụkwọ
ịkpọkọ n'ife gị na-eri ede n'ife nwanne umeru n'akwụkwọ mana ihe ejiji mgbawu wela ọgụ
ede n'ife nwanne umeru n'akwụkwọ
osisi pụtara ife ara atụ anwụ
ede n'ife nwanne umeru n'akwụkwọ
ugwu a na-arị ego eweta ife dị mma
ede n'ife nwanne umeru n'akwụkwọ
nnukwu mmiri na-erunyela aka na mmiri
ede n'ife nwanne umeru n'akwụkwọ
fere na atala agadi nkwu
ede n'ife nwanne umeru n'akwụkwọ
omebe agbaghị oke mmiri omilo
ede n'ife nwanne umeru n'akwụkwọ
omelu onye ọ na-abịa ruo
ede n'ife nwanne umeru n'akwụkwọ
ezu onye aga na nwanne
ede n'ife nwanne umeru n'akwụkwọ
ọfụlụ igburu be kpọọ ụmụnne eli gbara akụ amụ atọ
ede n'ife nwanne umeru n'akwụkwọ
oke osisi na amị mkpụrụ ọma
ede n'ife nwanne umeru n'akwụkwọ onye iru apụrụ ofe ede n'ife nwanne umeru n'akwụkwọ
betumalibu
ede n'ife nwanne umeru n'akwụkwọ
ọdụ onu jisi ike azọ na ngọngọ
ede n'ife nwanne umeru
echebe ife nkụtalu o nwere onye ya eri afọ
ede n'ife nwanne umeru n'akwụkwọ onye ilu akụrụ ofu ya ede n'ife nwanne umeru n'akwụkwọ
omelu ka o kwulu ebe kwuo dike
ede n'ife nwanne umeru
onye ọra na-ekwuru nwere ife ọma ọ na-eme
ede n'ife nwanne umeru n'akwụkwọ
onye ahụ ebulu ibu na ọ dụrụ ọmụ ibu eso ọba
ede n'ife nwanne umeru n'akwụkwọ onye ilu akụrụ ofu ya ede n'ife nwanne umeru
eso na nwa ọkụkọ ridide
ede n'ife nwanne umeru n'akwụkwọ
rapụ ndị esi n'ike tinye nri
ede n'ife nwanne umeru
ife mebe bụ n'ọkpọ osi n'ime na amụlakọ
ede n'ife nwanne umeru n'akwụkwọ onye ilu apụrụ ofu ya ede n'ife nwanne umeru n'akwụkwọ
ịgbanarị onye ụgwọ na-egbu ọchụ
ede n'ife nwanne umeru n'akwụkwọ
ma chefi n'aka oso n'anya
ede n'ife nwanne umeru n'akwụkwọ
ntachi obi ka eji emeri ọnwụnwa
ede n'ife nwanne umeru n'akwụkwọ onye ilu apụrụ ofu ya ede n'ife nwanne umeru
aka na-amụnyela onye ọzọ oriọna
ede n'ife nwanne umeru n'akwụkwọ
onye ọma jụrụ arịrị nwanne
ede n'ife nwanne umeru
n'akwụkwọ ugboke osisi ada na ụmụnnụnụ emeju ọfịa bụ
ede n'ife nwanne umeru n'akwụkwọ onye ilu akụrụ ofe ede n'ife nwanne umeru
enyi ọma anụ kọrọ niile kụkọ dori ife
ede n'ife nwanne umeru n'akwụkwọ
ọ bụ ekpughe n'igu nta atụọ
ede n'ife nwanne umeru
ọrụ akwụkwọ n'ijiri ihe ọfụ emere ngenu
ede n'ife nwanne umeru n'akwụkwọ onye ilu akụrụ ofe ya ede n'ife nwanne umeru
mgbata agbata bụ ọgụ ọbụlụ mgba ike bela ọgụ onye aṅụrụ mmiri etukwu nwaanyị ọ dụrụ mmadụ ọdụ aka
ede n'ife nwanne umeru n'akwụkwọ onye ilu akụrụ ofe ya ede n'ife nwanne umeru n'akwụkwọ
agbatakwu eburu m amandewo
amandewo
ọ bụrụ na isi adapụ n'obodo
o bụrụ nwanne aṅụrị kwana
onye ajọ ọnụ anya na kpokpokpo
o bụrụ nwanne aṅụrị kwana
delu ulu wakpụrụ nwoke
o bụrụ nwanne aṅụrị kwana
ụfọdụ sika onye siri debe ọdụ
o bụrụ nwanne aṅụrị kwana
oji ọdachi onye ọzọ a na-aka
o bụrụ nwanne aṅụrị kwana
achụba aja ukechi ngụye bụ na
o bụrụ nwanne aṅụrị kwana
mbekwula agasi ọzọ wuo nwaanyị ime ife anụrị ya n'olu ka ejiri beji ikpe
o bụrụ nwanne aṅụrị kwana
ibulu kpasiri tiwasa onwe gị
o bụrụ nwanne aṅụrị kwana
ndị ilu adọkasị agụ ka anụ
o bụrụ nwanne aṅụrị kwana
ndechọlụ ebe anyị eri ekpe
o bụrụ nwanne aṅụrị kwana
ndị na-eji nke ogbenye meju
o bụrụ nwanne aṅụrị kwana
omebe ajụghị ikwu omebe ajụghị ibe
o bụrụ nwanne aṅụrị kwana
obi jupụtara n'agha na nta
o bụrụ nwanne aṅụrị kwana
ife alili ka a na-eme nwanne ha
o bụrụ nwanne aṅụrị kwana
mmeketa alụ na-ebute obi mgbawa
o bụrụ nwanne aṅụrị kwana
ma nwa ogbenye apụta ịṅụrụ ihe
o bụrụ nwanne aṅụrị kwana
asinya wete gwe fineli
oguru manna ngore
bora aye jiju ase tupo tunyonu
oguru manna ngore bora
Kava call undo munadi
oguru manna ngore bora
apo onwe ko mu dozie ye ka mawu
oguru manna ngore bora
eboju ba kwa julu ngogu mu didia
oguru manna ngore bora
iko ya bi do donye kwa ruru
oguru manna ngore bora
Uve nwanne no gbako sukafia
oguru manna ngore bora
Nana yo gudubu na pia yife
oguru manna ngore bora
Ndoku temande nkolo nkolo
oguru manna ngore bora
Duva ye bende jendu kwa lusi
oguru manna ngore bora
Akwacha ya nanda chupia no bodu
oguru manna ngore bora
Eduga yo kemba nibe ha
oguru manna ngore bora
Ko fege diva ka dafu sikwenu
oguru manna ngore bora
Ndana pia yifo nye choli maji
oguru manna ngore bora
Lovezi oku okuntu
oguru manna ngore bora
Then on Kitibu, no, look when sure.
Oh, Guruman, Nagorebona.
In Kirikuna, half what you have won.
Oh, Guruman, Nagorebona.
More that time, no, quite no more. Where would you see?
Guruman, Nagorebona.
Can you make it a blue night? You draw never more.
Oh, Guruman, Nagorebona.
And not all that, all and all Mulamu.
Oh, Guruman, Nagorebona.
Can a ghost in all the book, Kitty?
Oh, Guruman, Nagorebona.
It is me if I desire.
Oh, Guruman, Nagorebona.
Luvialola na bolia no bodo
oguru manna ngore bona
melu no meto bo nwelu gelu
oguru manna ngore bona
ya cheta kwa ni pesu no rambo ikeke cha umu no mu mu akubu
bo oguru manna ngore bona ya cheta kwa ni pesu no rambo oguru manna ngore bona
utala rada na na baraka ja
oguru manna ngore bona ya cheta kwa ni pesu no rambo oguru manna ngore bona
if ye bugo get your da ya ma
Oguru manna ngore bona yacheta kwa ni pesu no rambo Oguru manna ngore bona
Agwagari emu ifogonogo
Oguru manna ngore bona yacheta kwa ni pesu no rambo Oguru manna ngore bona
Ejuna bulo bulo kiliko
Oguru manna ngore bona yacheta kwa ni pesu no rambo Oguru manna ngore bona
Magubonya nebo wiji kweli ofo
Oguru manna ngore bona
Kam yola kepu na bia, kam yola bia nye pu na ka Oguru manna ngore bona, nye cheta kwa ni pesu no rambo
Oguru manna ngore bona
Amani vajo nunu ne ya jwa kwa
Oguru manna ngore bona, nye cheta kwa ni pesu no rambo Oguru manna ngore bona
Kive guwa zogiri bale nkwe jiri boyoko
Oguru manna ngore bona, nye cheta kwa ni pesu no rambo Oguru manna
ngore bona Mwa ajo mwa dola balaga umwe
Oguru manna ngore bona, nye cheta kwa ni pesu no rambo
Oko no kukulu anane meti feja pia uyo
Oguru manna ngore bona Yacheta kwa ni pesu no rambo Oguru manna ngore bona
Ani nyabo tuwa ba ebo tuwa laka
Ozuo me no zuro me
wu
Ozuo me no zuro me wu Ozuo me
Ude mu ifo bi solo
Deme deme
Dike chola lili deme wu
Deme deme
Onye deme mbuli bo oji aronu
Deme deme Ani nyara dike te noto Deme deme
Ome suli budungu uji obo
Deme deme
Ogule bugu na na do na ma.
Deme deme.
Wonye ne we ti ve je sin ko to po ego.
Deme deme. Ani nya ba di ke je no do. Deme deme.
Wonye mbe ku lo bia no lu mo go.
Deme deme. Bu
na bu ta fi a wo la ne bu a cha lo le to.
Deme deme.
Ubu do po ba ku e gu e me lu che fu.
Deme deme. Ani nya ba di ke je no do. Deme deme.
Wonye ne we ta lo bo di fong.
Deme deme.
When she abakos who come on one hand navy.
Deme deme.
Kidian de jelum bakahana biasili bagi.
Deme deme. Ani nyawa di kenze nozo. Deme deme.
Abakos who come on one mada vivi behenu.
Deme deme.
Kaya ma vanza kwa ko blufe galiba.
Deme deme.
Matu ma bogo kapu bose vuleke.
Deme deme. Ani nyawa di kenze nozo. Deme deme.
Udala chala cha ona yonyo fufe
Deme deme
No sedu maku bona gawu
Deme deme
Ebo zungulu kutene nezu
Deme deme Ani nyawa dikenze nozo Deme deme
Ubashi nachi mwana ruba.
Deme deme.
Nkwibu woke nizwa rajoife.
Deme deme.
Onyala nucheje wibu.
Deme deme. Ani nyabadi kwenze nozo. Deme deme.
Ibi apatafe welogu okike na yaka.
Deme deme.
Okuchuku vincente buado.
Deme deme.
Eju demba ni nyabade mewu.
Deme deme.
Ani nyabadi kwenze nozo.
Deme deme.
Orego nundo kwoze mozo. Deme deme. Ye moji.
Deme deme.
Ama putiko biye shie yiko.
Deme deme. Ani nyabadi kwenze nozo. Deme deme.
Obili je bu wampi borashi rikashi.
Deme deme.
Mili na mugo na ugwaru.
Deme deme.
Oshishi shiri kane niwe kunoko.
Deme deme. Ani nyabadi kwenze nozo. Deme
deme. Anunugu egu oma hejilo nu oma kweli yeyo.
Deme deme.
Mwwe rifem na nyegu na bugekene.
Deme deme.
Wokuwa mwenye rusa.
Deme deme. Ani nyabadi kwenze nozo. Deme deme.
Kamkene kwa mwoba chine duarize.
Deme deme.
Akamebulu nyabadu mbako.
Deme deme.
Edu di great you va fojiri legu.
Deme deme. Eduarize di kwenze nozo. Deme deme.
Okwa nitele nyabu obi dalumba. Deme deme. Deme deme. Deme deme. Deme deme. Deme deme. Deme
deme.
Nangene ru de ru otono kukwana.
Deme deme. Eduarize di kwenze nozo. Deme deme.
Onye bapulu mwa mwadu kudia nuku.
Deme deme.
Onye namu lindi japa nyoku.
Deme deme.
Obatono vandengwe lakalegu.
Deme deme. Eduarize di kwenze nozo. Deme
deme. Medu melumu nuku ifo matupo rapu wa.
Deme deme.
Onweke wana mameche puchine du.
Deme deme.
Oka kwa natalo nyavi ifetu lebo.
Deme deme. Eduarize onyoma natumba.
Otuwa keke mbubu ofuo nyachungwele nuaja.
Deme deme.
Ebwe jiri batanku kudele wetafi fiogu.
Deme deme.
Ojili wola kanigwe nacho mili nudu mili.
Deme deme. Eduarize onyoma natumba.
Ojene zeli yes. Edu buku metla ikodogu.
Deme deme.
Onu ona oku mwogoli ibema lezioku.
Deme deme.
I can walk when you fought and an anu anu.
Deme deme. I can walk with the gentle nozo. Deme deme.
Chibus aru bela zumataji attacko.
Deme deme.
Orobu bela wo ejiazumwebu.
Deme deme.
Aneku nyabo we owe aneme mkwachi.
Deme deme. I can walk with the gentle nozo. Deme deme.
Oropu mwoku kaye ku matolo.
Deme deme.
Onyo salia nyabo gumageno juanu.
Deme deme.
Ocho lunko nye nebe koku akayoto.
Deme deme. I can walk with the gentle nozo. Deme deme.
Nyane du walunge ni lova vanupu milio.
Deme deme.
Ifedi wolo geli zoazie na vyanu.
Deme deme.
Obodu po obodu tahana pochazie bun.
Deme deme. I can walk with the gentle nozo. Deme deme.
Wagalu spen. Tochu kwa ne nofo nakabwe doji uragun ne wi solomeni tegu.
Deme deme.
Deba kambambu bo nyanya dola natutu.
Deme deme.
Osino pio nyengwele ko nafu.
Deme deme.
Odu bende du kwa niche niche. Ojili gosi ora na mwane ni li nofo nubeha. Wanyelu megu nenu uwane kili mwana ndegu.
Deme deme.
Ubana ubo mili nkenu anye inona hancha.
Deme deme.
Inobegu pikosi ya inwe mwana ndegu.
Deme deme. Ane nofo ni kente nozo. Deme deme.
Denji kakwa mwanya usinji sikewu.
Deme deme.
Afulu nenye luzwaka.
Deme deme.
Usinji balu banofia morara lomwenye.
Deme deme. Ane nofo ni kente nozo. Deme deme.
Ezifo na nyara tanchala.
Deme deme.
Njaka wajia kwa mwane.
Deme deme.
Ebifu na nyo nyedu kifo masya jalijo.
Deme deme.
Deme deme dikenze nozo.
Deme deme.
Onye mpomboku welundo na po.
Deme deme.
Nte na jano du namba.
Deme deme.
Nte mkudole nwero bina po.
Deme deme. Deme deme dikenze nozo. Deme deme.
Ogem na puto nechekasi onwem.
Deme deme.
Nda abialu suchu kenu goli onajiri chake.
Deme deme.
Igiligi mudeli bombao.
Deme deme. Deme deme dikenze nozo. Deme deme.
Akuoku kare luaji.
Deme deme.
deji ruo nka te chu miri
deme deme
obuchi wo na ogbo na eburu yo oke wu
deme 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 di kenze nozo deme deme
ngugu otu onya reju
deme deme
oje la fie ji ego ji ata bi nkisi aka
deme deme
ekene du ndo ogbo efin jiri dubu
deme 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 di kenze nozo deme deme
wagu are manula
deme deme
Catanuso, no muanya,
deme deme.
Ofona na yebu ni ulucenu,
deme deme. Deme deme di kenze nozo, deme deme.
When environment is bad, one cannot or should be safe.
In this world of wickedness, we are never in peace.
Nation against nation, kingdom against kingdom.
In this world of wickedness, we have never lived in peace.
War makes a history, but peace is poor reading.
In this world of wickedness, we have never lived in peace.
Anyone is a tyrant where he is free to rule.
In this world of wickedness, we have never lived in
peace. A tyrant tortures whom he hates, and he murders whom he robs.
In this world of wickedness, we have never lived in peace.
Churches and mosques everywhere with troubles here and there.
In this world of wickedness, we have never lived in peace.
Foul-mouthed people, preachers of painful words.
In this world of wickedness, we have never lived in peace.
Offspring of vipers who call Michael monkey.
In this world of wickedness, we have never lived in peace.
Battering gates of heaven with their negative prayers.
In this world of wickedness, we have never lived in peace.
Creating desolations in the name of godliness.
In this world of wickedness, we have never lived in peace.
We have enough religions to hate people, but none to love.
In this world of wickedness, we have never lived in peace.
The most notorious terrorists are the religious fanatics.
In this world of wickedness, we have never lived in peace.
Those who kill the geese that lay the golden eggs.
In this world of wickedness, we have never lived in peace.
Crafty crocodiles hiding harmful gyres.
In this world of wickedness, we have never lived in peace.
But in a world of happiness, we shall always live in peace.
In a world of happiness, we shall always live in peace.
Father of all mankind, the source of every good thing.
In a world of happiness, we shall always live in peace.
I thank you for manifold blessings every time.
In a world of happiness, we shall always live in peace.
Beloved universal one, help us when we call you.
In a world of happiness, we shall always live in peace.
Those things that we know not, please reveal to us.
In a world of happiness, we shall always live in peace.
To be willing to serve all men, no matter the sacrifice.
In a world of happiness, we shall always live in peace.
Daily in the morning from bed, ready to walk without complaint.
In a world of happiness, we shall always live in peace.
Clothes to naked people, arms to roadside beggars.
In a world of happiness, we shall always live in peace.
Even for strangers to smile in spite of all odds.
In a world of happiness, we shall always live in peace.
To live in fellowship with the people of all races.
In a world of happiness, we shall always live in peace.
Osisiana wa loji,
Osisiana wa loji wofo,
Osisiana ma bogodo,
Osisiana ma bogodo daso.
Vodu bagu obuye wola tulo, banaputa katu olu ha kupo.
Ndengacha,
banda bulu ha ni ne ne zuchori.
Ndengacha,
The world is a fine place and worth fighting for. Better tired of knocking on the iron gate. The spirit indeed is willing to walk But the flesh that we walk in is very weak. It is my own nature to advance or die, but the force of gravity is saying no. The struggle of man begins at birth, and the world is too much for mankind. We are born crying, we live complaining, and we die in sorrowful disappointments. Wearisome condition of humanity. So many crimes are committed in your name.
Sogi o chineke, sogi o nyaka, sogi o chineke, sogi o nyaka.
The rebellion of the belly is the worst rebellion. A hungry man is not a free man. It's when all the fighting has clinged together that one beast is chased to show strength. With the social maladies like hunger and poverty, in this world of vanity, we are tired of life.
Sogi o chineke, sogi o nyaka, sogi o chineke, sogi o nyaka.
When people see themselves in the garden of Eden, they know they must suffer the tragedy of life. We are free bones, but everywhere in chains. Some are hewers of wood, some drawers of water. As a camel bears burden throughout the desert, so is life a journey of difficult tasks.
Sogi o chineke, sogi o nyaka, sogi o chineke, sogi o nyaka.
Everyone lives in a state of war by nature, the greatest scourge that afflicts life. Life is too short, but they are so long. As the generation of life is a human life, some just people die young in their righteousness, but some devil incarnates with longer life.
Sogi o chineke, sogi o nyaka, sogi o chineke, sogi o nyaka.
An idle mind is the devil's workshop. Absence of occupation is never gain. Our leaders make pledges, but bunches of bulls, empty, boastful promises for beguilements. False peace propaganda makes war imminent. A promise that fails disappoints the masses. People are humble only when they need your help. When they want white feathers, they bellow down, begging for laurels for some hours or days, that whatever the wages they are willing to pay. Give a rope to the wicked, he will hang somebody. When you vote into power, you will know him.
So he won't change it. So he won't.
Mushu agreement is the key to success. Gratitude is a sign of noble soul. Employment may disarm kidnappers and robbers. The sorrow and sighing, they die of passion and prejudice. They govern all nations, inordinate ambitions of the ruling class.
Sogi o chineke, sogi o nyaka, sogi.
Any man's death diminishes me, because I am involved in mankind. When the house collapses, the roof also falls. When the eye weeps, also the nose weeps. War lays a burden on a reeling state, and peace does nothing to relieve the weight.
So he would chineke, so he would nyaka, so he would chineke, so he would nyaka.
Without contradiction, judgment will be free. Delay of justice is a threat to peace. Render unto Caesar what belongs to Caesar. Render unto God what is God's own. Let justice be done though the world perishes. May justice be done though the heavens fall.
Sogi o chineke, sogi o nyaka, sogi o chineke, sogi o nyaka.
The world is in danger, this planet is burning. No animal can be free in a lion's den. A cockroach cannot stand before a cock, nor can a cock embrace a porcupine. Beneath our rocks, like some bulldozers, we have guided missiles, but misguided men. So, in presence of wars on growings, in the same situation, some by crushes, great men declare war, but not for their children, but for their people's children to go and die. The question is not whether we shall be extremists. What type of extremism shall we practice? Men stigmatize some people in the name of outcast, no intermarriages, no social lives. Dehumanize some women and make them underdogs with widowhood practices of ancient days. It is bad to rejoice at calamities of low profile people, to revive them more. So, wherever God erects a house of prayer, the devil goes there for his own chapel. It is well understood upon examination that the latter has a larger congregation. The nearer these religions, the farther from God, these prophets of doom are winning all. So, fair to be looked upon, but delusive victories, whitewashed sepulchres with beautiful garments. Beauty without religion is a lamb's ear. By religion, I don't mean the selfish ones. There is no small scorpion. There is no holy war. Religious war is the opium of the wicked souls. Only God Almighty, only worthy helper, your children cry unto you for universal Christ.
Only God Almighty, only worthy helper, only God Almighty, only worthy helper.
The God of the cannibals is also cannibal. Birds of this feather must flock together. The devil has power to assume pleasing shape. Brass may look like gold, but must never be gold. Pride made an angel notorious Lucifer. Oh, you son of man, notify thee.
Only God Almighty, only worthy helper. Only God Almighty, only worthy helper.
The mightier a nation, the more license shows. Capitalize on what comes and never run. I am sure that God doesn't play dice. He is subtle and not malicious God. I beg you, O God, to transform this nation from a center of crimes to a center of light.
Holy God Almighty, holy worthy helper, holy God Almighty, holy worthy helper.
Hulam bam, hulam bam.
Ufekeya huna nyawo.
Ununu kolo watu kufeke bali mwamu ebwe.
Ayagaira bwe hu.
Yeri oga harufo kwa liawa.
Ayagaira bwe hu.
Kamaji yechu okibili awa ikwenko. Mbose amulu dike nobodo. Kamulo duke namba habari chakwa. Internet danu odudu ede te kwinike
abara chakwa
woke Uganda onya kwusigo chwa na nochu
abara chakwa
okunu ka no lonwe ejuri ogugwe woye
abara chakwa
ekwe bata chakwa nu kwe pa bulolo abara chakwa onya do bata ga ekunu kwa wasi aluya
abara chakwa
obu ma bu ere do bu onwe
abara chakwa
ndichike beli mo bulo bu na ka
abara chakwa
isi dike niguna no kolu nuroko
abara chakwa
bala kuku eje belu noji
abara chakwa
konolu noji kweli chuku ndudo
abara chakwa
bala kuku puonga
abara chakwa
anona nga kweli chuku ndudo
abara chakwa
bala kuku eje belu kwa
abara chakwa
konolu no kwa kweli chuku ndudo
abara chakwa
bala kuku anonanga
abagari chakwa
anonanga kweli chukundu to
abagari chakwa
oshisho jenabe nasinya puonga
abagari chakwa
Yan on Anga, Great Jugun to the
Abarajaba.
What's on Ganoku? Where's in Yabianga?
Abarajaba.
Bala Kuku, no longer, Great Jugun to the
Abarajaba.
Funu Quick, who have Yak, Balo Chocotcho, Nike,
Abarajaba.
Never bank up a carrier, new boy, a boo,
Abarajaba.
When your chief, she never went on, I told him,
Abarajaba.
If you mean, catch a bullo, but though you can't
have
a talu, when then talk about the tone, they do.
Abarajaba.
You can do a car like Oban in the Purinak,
Abarajaba.
Oh no, man, if you do the GM and Kadia Nika,
Abarajaba.
When I do, Bradu, where you measure to Bradu,
Abarajaba.
When I say Bube Dika, you measure for Bube Dika. Olu no ke ma di ke je ji ru
aba
mo je nu ro di duanya nda gi ju ru la bia bu nda ba
aba jaba
we lu ngwa ya be bu pa ri ju o du gbe ni
aba jaba
ibuli ji ji do nu ku onyo zo pia cha na ke
yo aba jaba
iteni ita ko tru na ke ya go ru na ju
aba jaba
fo ku ko le ka dem bo zo ji ri ba me lo do ngwa ya
aba jaba
aga du lu mba na mba ke si ba na kwa ri ta mbo
aba jaba
Obochi ndi joka lili udene si uo nkapu
Abarajaba
Mwampi si ufisa, ogari ibu nti mpempe
Abarajaba
Akuko so maku kongono nande msa
Abarajaba
Mboso muye budidia, anyaya afu ya muo
Abarajaba
Ife mfulu nuji nobeke
Abarajaba
Ike du napo napo nobi ako buji buwako
Abarajaba
Imanka imanko so
Abarajaba
Noro ike nabaka talumba ma nobu no nye mudelu
Abarajaba
Okay, we are tagged up and what did you
have? Abarajaba.
And what did you go to Kobu, California?
Abarajaba.
Didn't that one name when they took off?
Abarajaba.
Oko Kotu can go to Kuishina.
Abarajaba.
Nikan Nanjana, Alum, poor Kongo, no good to her.
Abarajaba.
For Holy Shallow, Hanu, Hanu, Logus in our poor Dapu.
Abarajaba.
Hanu Katana, Ukonga Naga was Yaha.
Abarajaba.
Open will look while I just return. I mean,
Abarajaba.
Nanza, but I do a bendance and a work.
Abarajaba.
That's an unknown habit, but I do not have to fire.
Abarajaba.
Uso Maranonia, Kedji, then
Abarajaba.
Rokanya Kekesia Fuso.
Abarajaba.
Anunisha Kagar, no Yabino, that
Abarajaba.
Anunisha Kagar, ye jog what Popolo
Abarajaba.
Ekechi Kaka and Kalamala Pelukasu.
Abarajaba.
A banco batani yobalo la runu du du abarajaba